Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu ingulu indaba laphana wengane zakwethu, umculi inguni likaMadlisa laphana wengane zakwethu. Libonga umphathi walo ubaba uKhozwayo ukuthi ukufika kwakhe empilweni izinto zashintsha laphana wengane zakwethu, bese cabanga nokuyeka umculo laphana wengane zakwethu. Ubesebhala ke lapha ngezansi ukuthi kuyashisa estudio laphana wengane zakwethu, kusho ukuthi laphana mhlawumbe kukhona akulungisayo ke laphana wengane zakwethu. Masihlabela phambili sibheka olunye udaba laphana wengane zakwethu. Ungizwe umfoka Mchunu ubongele bonke abaculi abasafika abenze kahle laphana wengane zakwethu, abaculi abafana noLimit, Skweleti kanye nomkhulekelo. Ngaloko khuluma khula ke sikulethele iclip uze ukuthi ungizwe bethini ngenkathi encoma abaculi
la obizwa kuthiwa umkhulekelo. Umkhulekelwa well done ngekunesixoxo mfana wakithi bona sekanda lunozinza la esiphongweni akaze umntu onenwe la kunezinza nje ziyehla zibezinza ze straight line zihlangana namashiyi athi mfene yabo. Ukule album emnandi kakhulu, e-right kakhulu, phinde futhi kuzoba Skweleti. Skweleti kunengoma eshisayo, i-album yakhe imnandi. Kade ngaqula ngani Skweleti kodwa i-album yakhe imnandi, kodwa ngamnikeza nombolo 2 lapha kumavukane after umkhulekelo, ngoba nawe usaphilwe ngamavukaneni. Saphilwe ngamavukane akusho ukuthi ukuphaqoza izinga elisebenzayo la yabo. Emveni kwalokho kuzoba inunu leyaselapha khona, inunu lena lophana ushephuyile nje ongazi ukuthi ngempela wayiphi izinto usezamtinyela angaphindanga warikava lo kuthiwa umenzi eyi uyayiyakhelela mfana shembe yacula leyanunu shembe yabona uNkulunkulu waxolisa ngethalente laphana yacula leyamfana. Yacula lo mfana la, yacula lo mfana, yacula lo mfana ehamba la lo mfana lesigaxa lesahamba naso kuthiwa umeya kazwelonke bashayini intecolo kakhulu.
Usho kanjalo kungize Mchunu. Ngiyacela ukuthi wenze okulungile ke laphana wengane zakwethu, ugcinize subscribe, ugcinize nebell ukuze uzothola ama notification njalo mangiposta i-video enje. Si-channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.